Gira mahoro y'Imana nchuti bagenzi namwe mwese mudukurikira nitwa Didier Ndihokubwayo nchuti bagenzi ikiganiro cacu kiyaga ubuzima bwabihebeye umukama ubuzima bw'abaseredoti ubuzima bw'abikira ubuzima bw'abepiskopi uyu munsi rekino kino kiyago cacu kiza gushimikira ku buzima bwa nyenicubahiro umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega ikiganiro twagize kirekire kitari gito nico gituma dutanguye kubashikiriza igice cacu ca mbere ca kino kiyago kivuga ubuzima nyenicubahiro musenyeri Simoni Ntamwana umwepiskopi mukuru wa Gitega muri kino gihe akwije imyaka 75 y'amavuko yabayemwo nivyo yagiye aracamwo none rero bagenzi mu nkundire mu mbere hagufi muraja kumva ibitari bike aho uyu mwepiskopi w'inararibonye mukuru w'Igitega Musenyeri Simoni Ntamwana uko yavutse nuko yagiye arabaho gushika kuri uno munsi none rero musangwe ikaze mbahaye ikaze mukurikire n'ibindi muza kumva ndetse n'ibindi biganiro buzokurikira kaze Nyenicubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana wa Diyoseze Nkuru ya Gitega mbaramutse mbipfuriza amahoro y'umukama
mwaramutse ga mugenzi Didier ndabakengurukiye wewe na Radio Maria kumuza muradufasha kugorora mbere n'ivyagoramye narirya muvuze yuko mushaka kumva ubuzima bwa bw'inararibonye ngira ngo n'uburyo bw'uko dushobora guhubura ibyabaye bibi icyo naje cyabaye cyiza tukashobora kwihanura tukongera tugahanura n'abandi ngo kibe cyiza gusumba
vuze izina ryanyu Musenyeri Simoni Ntamwana reka duhere ataraba Musenyeri Simoni Ntamwana ubundi ni mwene nde
jewe ndi mwene Yosefu Ntamwana na Teresia Budibu abo bavyeyi baramaze kwitaba bose imana ni bahereze icyo bamye bizeye ubuni nahazwa bwayo gushika mwiteka ry'abana b'Imana iryo teka naryo rikaba ukunywana nayo ubutakivana imyaka yose niho rero bari aho niho ndakubwira rero ko abo babyeyi nukuri barandeze neza jewe ndi umwana wa kane
gatonyi Musenyeri ntabaciriyemo Musenyeri nako Simoni nta mwana yavutse cyari avukira hehe ko twabona igitega
Jeho navukiye muri commune bwambarangwe umusozi kwigomba ababyeyi banje icyo gihe bakorana n'abashinzwe intwaro ababirigi n'abaganwa n'umwami hanyuma rero umubyeyi wanje yari yagize iseminari ntoyi mugera ageze muri mu mwaka wa nyuma akora ikosa hamwe n'abandi baramucura baramwirukana mugabo araheza ashitse muhira aratangura bumwigisha ibyo byari 1936 hanyuma mu 1934 umuganwa yararungizwe gutwara hariya muri commune bwambarangwe aca aramusaba ngo aze gufasha mu biraba amakori aragenda rero kuva icyo gihe ntahandi yakubitiye arabikora gushika 1956 araronka bavuga ngo aragiye muri pension barayimuha mugabo icyo gihe arafise imyaka 46 acara yatangura kugira akantu kakabutike ako gabutike nako nyene karahomba hashize nk'imyaka 6 hanyuma rero mu 1977 niho yaba umukarani wa paruwase Mukenge abasaserdoti baramukunda munukuri bose baratangara ingene yabarangurira icyo gikorwa atari uko mu 1972 mu kwezi mu kwitariki zibiri z'ukwezi kwa gatanu baza kumutora aho yari ari ku iparuwase imbere y'umusaserdoti yari patri mukuru patri Joseph Corbino w'umufaransa hanyuma rero agenda muri urwo rwimo rwa 1972 umubyeyi wanje mawe barabanye neza n'umucanshe wiwe nukuri barabanye neza cyane mu buryo mbere ntangara bamaze kubona utwara dukuze babiranye mu 1937 hanyuma rero bararonka umwana wa mbere mu 1940 gushika rero kuri twebwe barabandanya barashika no kuri misago
niko se magira kanga
sa
mwe magira kanga muri abo ba
twebwe ndungira wa kane giru wa kane hanyuma rero abo babyeyi babonye turi ko turakura turabana batandatu babigira inama bigira inama twara abahungu batatu n'abakobwa batatu hanyuma rero mawe agenda yitwararika cyane cyane abahungu papa agenda yitwararika abakobwa baraheza barafashanya mu kuturera ariko icyagiye kunshimisha n'ubukristo bwabo nibanga ryabo ry'ubukristo kubwanje ryabaye intango y'ubu yiritorwa ryanje ngombe umusaserdoti kuko aho data bimwangiriye mu mwaka wa 13 w'ishuri ryisumbuye imugera yagiye yishavuriye yagiye ati yakiriye gushika naho we n'umugore wiwe ariwe mawe baraheza bajinama bati ese imana yotora mutwana twacu ari umubikira ari umusaserdote cyangwa umufurera kugira ngo ansubirire kandi iyo jambo dawe yagiye ari nyibutsa gushika mu 72 mu kwezi kwa mbere kuko icyatijya nyuma ryiwe naronse ni mu kwezi kwa mbere kwa 72 aguma agira ati mwana ntuvi nyuma ya Yesu nicyo twebwe twasabye umubyeyi twasabye Imana nicyo twagiye turabwira Bikira Mariya nicyo twagiye turabwira Tereza w'umwana Yesu Tereza w'umwana Yesu niwe yari umubonyi wa mawe ngo baduhe ngo turonke umusaserdoti canke uwihebeye Imana mu rugo rwacu ubwo buryo rero bw'ukurera cyenda butangarira kuko bwaduhaye gushika mu bigero neza twebwe abahungu tukumba uwo mubyeyi mama ingena twitwararika ingena dukunda turamenyera urabona iki gihe abahungu ingene bananirwa no kwigumya ibyo byose akabitwigisha nkuko na data icyo gihe akiriho abo bana babigeme yabigisha kugumya ibanga yabigisha koko kuza kumubaza ibiraba udushure twabo hanyuma rero akagerageza kubaha ibikenewe mugabo ababwira ingene umwigeme nyawe aheza agakura agashika mu bigero akabera mbere n'urundi rwaruka akarorero ngibyo ibintu bikuru byampimbaye twebwe imuhira imbere y'ukuja kuruhuka twama dusengera hamwe twarasenga nk'iminota 7 nicyo kintu cyarangiye mu rwose kandi kirafasha n'abavukanye banje kuko bose uko bakaba n'abantu bakunda Imana gushika nuno munsi abamaze gushengera abo ni bayikunda nyine kuko bagiye atakibi biyagirije n'uwari akuze uwo yapfuye 72 ngahi Bujumbura mu bandi banyeshure nawe nyene yarakunda Imana rwose agaheza rero akaba mbere n'abashingira intahe urukundo rw'Imana mu buzima bwiwe noneho rero ababyeyi banje narabashimiye kandi ikindi jewe nabatijwe ku munsi ugira gatatu w'ubuzima bwanje kandi muri iyo batisimu sinatwawe na mawe kuko yari akiri mu kiriri ntiyashobora gufata urugendo rurerure mawe wo ku ibatisimu ni ukuvuga umugore uwa dawe wo ku ibatisimu niwe yampetse arantwara mu rugari ndaronka ibatisimu yanje ku itariki 6 oya 7 z'ukwezi kwa 2026 ndahimbarwa rwose n'ico ingene ababyeyi bari bafise ukwemera gukwiye ikindi kandi novuga kiraba ababyeyi n'urukundo bari bafite aboro twari dufise hambavu yacu ingo zindi zibiri z'aboro aho twashikiza abo tu aba babyeyi bibwira yuko atawundi muntu bafise bakazere ko twirukira aba urundi mugwi nawo warugizwe n'umugore n'umugabo n'utwana twabo tubiri mugabo atacu biha baraheza he baraza bubaka ku gatongo kiwacu mugabo bose nyene barabashengeye atakintu kigoranye ababyeyi barabaherekeza kandi bibi bintu bihimbaye kuko nuwari yaranze kwakira ukwemera ku Ekleziya Gatolika yarahabuwe aragira ati nimumbatize imbere y'ukomva ibyo nivyo jewe nashimiye rwose ababyeyi banje kandi byangujije n'ubu nanje numva ko biguma binzamwo biguma binkomeza biguma binayobora ibikorwa bimwe bimwe jewe numva mu mutima
sabe sabe mana sabe sabe muka mana
ico gihe rero barabibarutse hambavuye abandi bana amashuri ubundi matomato mwaciye muyigaho nyene byagenze gute
yego ico gihe igisata cacu ca mukenge kiri ku birometro 30 vuye mu rugari cari gifise imyaka 5 y'amasomo y'ishuri ry'intango najyo nayize aho nyene hanyuma rero mbajeje umwaka wa gatanu ko bavuga ngo abana ba 10 ba mbere ngo ko tudashobora kubashyira tudafise isomero rya gatandatu tubarungike ikanyinya niho reje nagenda mu 56 muyagatandatu ikanyinya ndabona ingene biguma bigenda neza ari nari bwibagira ikindi kintu abo bavyeyi bampaye kuko je nari umwana mukuru mubandi jewe nakoze ibikorwa byose byo mu nzu ibikorwa byose byo mu rugo munzu twarate dvisinka naraterera mata narategura amavuta y'inka narinzi guteka narinzi kwenga impeke narinzi kugana ibitoke ibyo byose byampaye ubumenyi byarango aba nabankurikiye batafise kuko bo bakuze ibyo bibe byaramaze ku guhera inka zarapfuye mu myaka 60 abana re bakuze kuva icyo gihe bobo ntibazi guterera amata ariko jewe narabigira nuko hanyuma rero je ngakunda kurima ngakunda kulima kuko nakuranye na nabarimye ehe mbere baratangara kuko jewe ngaha ku mwiseminari nkuri y'Ubujumbura hamwe na nubundi mu patri yitwa Matayo Barukinamu mukurwanje hamwe na patri Liberi na humuremye w'ingozi mugabo aba mu Butaliyano twarakunda kuja kurima bijya biti tubona ubu ngaho mu seminari icyo gihe yari nshasha intuze amashurwe nitwebwe twagenda kuyarima abandi bagiye gukina umupira twebwe tugatora isuka tukagenda kukura ibyo bikogwa nicyo kintu cyarampimba nyemweje wenda ndabifata n'ubukengurutsi gusa kuko je nabyakiriye bije biciye mu minwe y'Imana jewe narigeze koko kugira isanganya rikomeye ndi umwana tubuye turi ko turagenda mu kirundo imodoka twarimo iragira isanganya mugabo jewe ndakira
ari mwe mfise nk'imyaka ingahe
nari mfise nk'imyaka 11 gutyo aho hanyuma ndagirira indi sanganya mu 1976 njandavunika ukuguru anacho gituma ukuguru kw'iburyo gutangana n'ukw'ibubamfu ndakira kandi ndakira gushika naho umuntu ashobora kuntu mica ashaka cose gume si nshobora gusigiranwa n'ingeregere nk'uko kwawe mugabo mugabo utwo mpamvu twose ndadukora hanyuma rero nda mu butumwa umusaraba wagiye urandemera waza cyane cyane mu migenderanire y'abantu mu migenderanire yajewe n'abategetsi kuko baguma banyikeka ngo ndabazaniye ngo abagwanye n'ibindi mugabo yigumira ngaho ku mutima nkabasabira abo ba banyumvira gutyo Imana iragize intera iteka ndumva yuko ngumye nikomereye n'ukuri atari ako ka malaria kaje hanyuma indwara zijanye n'umushaha kubera imfungurwa zishobora kuba zinuze cyangwa zikaba zivuze ibyunyunyu bimwe utwo twonyine gusa nitwo jewe nagize gushika n'ubu nkumva yuko umukama yanyizigamiye kugira ngo mbe nda yego mbe ndayibera intumwa ngaha mugajeho nashaka kuyibera intumwa mu ijuru kuko niho yigamburukira gusumba
nikamusenye usibye ibyo mutubwiye kuko twumvise ko nabavuje ijambo bavuze yuko hari ihe bidasanzwe mwaciyemo usibye aho mwagize ayo masanganya abiri mukiri batonyi nibyo gusa cyane mvuga muti hari ibintu njya mukuru nka jewe ntashobora kwibagira mu myaka ngeze
yemwe ubwa mbere ho kuba ndi impfubyi ngasigara jenyene mu bo tuvukana hamwe na mawe kuko mawe yitabye Imana wewe mu 1994 mu kwezi kwa kabiri aho mbere hari tariki mu kwezi kwa kabiri hanyuma kuba narakiriye uwo musaraba w'ubupfubyi n'ukuri ntibyari byoroshe ariko rero inshuti n'abagenzi mwebwe abantu b'umutima mwiza ndabayagiye yuko inyuma yanje mfise impfubyi tuvukana n'impfubyi ngenda ndabona kuko n'ukuri uko je nabonye Burundi mu 1976 aho nshikiye ngaha mu Burundi mvuye i Roma emwe byari biteye ikigongo cyane kuko hose wabona utwana tuyenzera watubaza wakabaza ako kana utibwega ni kuki utagendamo mu ishure kakavuga yuko gategeraga abamonyi na wako atagira agafaranga asigaye ari umwe n'ibindi mwe n'ibyo hanyuma rero icyo gihe jewe cyarandemereye ariko kandi rero mbije kuvuga yuko jewe ataleta nimwe itanyiketse uko noba ntayikunda uko noba ndayankisha abantu ariko jewe icyo nzi navuze nuko nemera ukuri uko kuri ndakwemera ngashaka kukuvuga narinze kurabira kanaka icyo rero icyamye kimbera inkwezi y'imyitwara ariko mbere n'inkwezi y'amagorwa mugabe icyo nacyo cyo nacyo kiri bungire none ko umukama Yesu yikoreye umusaraba baje kumbwira bati umukristo nyawe umusaserdoti nyawe yikorera umusaraba none rero byarashitse hanyuma akaza rero igihe jewe nabona abantu bahamye muramwanje bakamutsinda Bujumbura hajya kuri Avenue de la Victoire hafi ya Ethiopian Airlines biraheza birambabaza rwose asiga umukenyezi we ariwe mushikanje yibungenze nuko araheza sigutwana tukiri duto Imana yarantabaye umukamara duhungana Imana yarantabaye nyakubahwa Perezida Buyoya arangirira neza arampera gakorwa uwo mushikanje amushyira muri mu baserukira Burundi makungu icyo kintu cyaramfashije rwose cyarafashije umupfasoni jewe cyaranyeretse igitangaro cy'Imana mvuye muri ayo magorwa nuko ibihe bitoroshe bya mwepiskopi emibiriho kubona umusaserdoti byangiye kwa arangura ibanga ryo ry'umusaserdoti ibyo bintu byarambabaje n'ubu mbere bikimbabaza bikimbera umusaraba munini kuko byarashitse abavukanye banje Imana mbere ibagirira ikigongwe abo babaranguye muri ubwo buryo canke ko nari nshinzwe abakristu bose abihe b'Imana bose kubona uwihe b'Imana nagira nti niwe yoshingiye ntahe Kristu mugaba bikanka ko abikora n'ibyo byose byagiye birandemera hanyuma rero nakubwiye yuko ataleta n'imitagira nyikeka ngo sidayumva mwe bashaho nakundi ndi bubigire umukama yantumye kuvugira urukundo rwiwe ukuri kwiwe none ndabwirizwa kubibwira uwo mwene wacu wese yava akagera mbona yuko abikeneye ariko rero uti amashuri wayigiye aho rero ikanyinya naramenye kandi icyambereye umugisha w'Imana nasabye kuja mu seminari y'Imureke barayimpa gusa kuva ku mukenge n'amaguru ugenda Imureke wa Ngozi ku Mukinya twagenda iminsi itatu buhoro maze umuntu agashiki yaje
nikore isanduku
za
mwe kwa isanduku irimo
twari zikora akantu kagasanduku kukuduti kutubaho hanyuma usanze ahantu barimo tuyoba ukagura utw'amafaranga 3 cyangwa 4 icyo gihe byari byinshi yari nk'amashi ukagenda uraduhe Kenya hanyuma ari ku mugoroba abantu n'ukuri bari bakiri banya abo nibo baheza dushitse umuhana wa mbere turamukije tuti twebwe turaba seminari none uko turwo turajana biti mureke nimuturaze bagace baturaza ubwo nyene urumva rero ni ibyo byatunezereza cyane hanyuma rero imureke je nahagumye imyaka ine kuva mu yindwi gushika moyo twita 4e latine no kuvuga mu ishuri rya 10 hanyuma tuvaho tugenda iburasira
Njuti bagenzi iki gice cyari gice ca mbere ca kino kiganiro cacu reka tugisoreze hano kubera umwanya usane wotujanye duhana isango mu kindi gice kizokurikira aho uyo mwepiskopi azoca tuyagira neza na neza igihe yaravuye ku ishure iburasira maze umwepiskopi we w'ico gihe Musenyeri Andrea Makarakiza amurungitse kwiga mu seminari nkuru y'Ibujumbura muzobikurikira ni mu gice cyacu kikurikira ubureka dusozereze hano no kubanda musabira biheme imana bacu kiganiro ni Didier ndiyo ku bwayo ndiko ndakibashikiriza kandi nibindi tuzobanaye tubiganira